impumelelo isithe yafika. Oh, 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 uzazinda wena, abazali bakho bazoziqhenya.
Vuga, vuga, vuga.